Chick the Bomb.
Kan vi bare roe oss ned litt, grann, okay?